South Africa is a country of many opportunities. However, not everyone has access to these opportunities. The 2013 MDG report acknowledges that poverty levels remain high and the country continues to grapple with high levels of relative inequality. UN Women and the Coca-Cola Company are working in partnership to promote women's economic empowerment globally. This partnership leverages UN Women's reach and influence as a global leader in promoting gender equality and economic empowerment. It leverages the broad global reach of Coca-Cola's value chain, where women entrepreneurs already play a significant role. South Africa is one of three pilot countries implementing a program under this partnership. The program is aimed at building capacity of women entrepreneurs to run sustainable businesses and improve their livelihoods. The program is implemented with the local non-governmental partner Hand in Hand Southern Africa and with Coca-Cola's four local bottling companies as instrumental partners. This video profiles two of the women who have been impacted by the program.
My name is Ayda Ramatsiba Maphefo. I'm 51 years old. I'm a divorcee. I've got three kids. I'm staying with 11 people in my household. I'm staying in Midlands, Soweto.
Lebitso la ka ke Moetsana Sehtlabo. Ke na le mo 36. Ke dula Orange Farm Extension 4. Ke dula le bana ba 3, ke dula re le 4 ka tlung.
Business ya ka ke rekisa di snacks, ke rekisa di cold drink, ke startile ka 2009. Because ka 2009 December I lost my job. Then I started the business so that I can provide for my family.
Ke qadile business ka 2005. Ke qadile ke rekisa acha. Di customers a ka ntse di botsa gore na hobaneng o sa etse dikota. Ka go ka e tloa strateng ka tlo etsa dikota.
This program offers needs-based interactive training administered in small groups clustered within communities. Women participating in the program are selected based on their skills needs. The training covers, amongst other key topics, inventory management, record keeping, marketing in growing your business, business opportunity identification and planning.
Before, nexativi nexika business, nexativi nexika bookkeeping, ka marketing, negeta fela, and then nexativi lo for a profit ticket up guy.
Hana ntse ke rekisa ne ke sa tlokomele niks ngwana ha na fitla ga mama mferanta ne ke nka ranta ka mo kreksiteng ke mo fa yona and then ha re ho swata letswa ke nka ka mo kreksiteng ke mo fa yona ne ke so tsebe niks ka taba hore na saving ke ntse jwang hore na ke be le hore o be le tshelete o rekisa ha ke ne ke sa khone o bona hore na ke etsa jwang.
So I'm trying to stand a whole lot bookkeeping and records because kineki user chelete fela. So now security bawore chelete ena it's for stock and then the profit kione ekinga moyone. So nensi ke baya profit ki save ko site. Now ke atseba ho etsa marketing, ke atseba customer service hore ke tshwara customer tsa ka jwang. And hona no ke se ke bona difference because now ke edile something on my business go bontsha gore it's growing.
Bang rutel ka gore ha benyaneng ke tsebe gore ke na tshelteng ye ke etsang ke be le budget and then ha ke qeta ke tsebe gore na ke save jwang.
Before ke thola training ne ke etsa 1500 hona no ke etsa 2500 ke edile some of the products tse long hore I didn't have before ke imageta ke advertiser ke bona fela some people ba tla ba re no we heard about you, your achar is so nice, it's so special, it's delicious.
Before ke thola training ne ke etsa 250 ka letsatsi. Hana jale ke sale ke thotse training ka beke ke etsa 3600 and something. The next a tsebe o ikgodisa hobane ne ntse ke nka tšhelete jwalo jwalo o kile a bona ke reka phofu ke rekang ke rekang.
business the way it has grown, I can manage and provide for my family.
Training ye ke thotseng e tshintshile bophelo ba ka. Hobane bana ba ka ba gona ya sekolong le rente ya ke sekule. Ke gona ho patala rente manga rente ha fitla o fumana sentse ke beile tshelete ya rente mona. Ke training ke thotseng ene ke a bona le business ya ka ya hola. Ke motho a sekolang haholo bophelong. Ntate wa bana ba ka o la hlokahala. Ausi wa ka a hlokahala. Mme wa ka o sa le moholo kwa 1935. Jwale sekolo e ke ke bona e sekola. Ke ka hona ke nkileng bana ba ausi wa ka ke ba hodisa. Ke re ke moimolla boemong ba leng ho bona. Ee.
Subsequent to group trainings, the participants are required to develop individualized action plans to apply the skills and knowledge they've gained through this training. They're supported through this process through individual follow-ups and mentorship. This enables the women to apply learned skills and motivates change.
Training ke thotseng ke thabela fela ho yona hobane beke le beke batla batla go checka hore na re sebetsa jang, batla ba sheba dibuka, ba botsa hore na wa utlwisisa. Ba sheba dibuka ha ba qeta. Hore na re sebetsa jwang.
Participants are encouraged to form peer support groups that are aimed at creating opportunities for networking, sharing ideas and promoting collective approach to common challenges.
How only one, you cannot make it, but if you are together, it's not easy or you can drop because immediately o qale kare o ba le breakdown. Renali a saving account whereby you can ask them, hore, please help me, guys. I'm short.
Ke tshutile re le bomme ka taba ya hore stocko sa hao o reke stocko se right se kgonang ho cover nako e telele. Re ne re rutwa ho ska lo reka stocko every day. Hobane o costa tjhelete e ngata ya transport every day. Ha ke sebeditse hantle. Ke kgone ho reka stocko se sengata le support group ha mfile tjhelete. Ke kgone ho reka ke setlama sa hore o tle le sleep o bona ha le hore o rekile stocko.
My future plans gore ke batla ipona setse ke godile ke le Maphefo's kitchen. Ke na le kitchen ya ka because hona ne ke sebeletsa in the garage and then ke batla bona ke godile at the end ya hore Maphefo's kitchen can be franchised.
Ke batla business ya ka e hole, ke kgone ho ba lehaka, ke kgone ho kenya bana ba ka sekolo, ba kgone ho tswela pele ka sekolo bane ba rata sekolo.
Working together, the Coca-Cola Company and UN Women are addressing barriers commonly faced by women entrepreneurs. We walk the journey towards fostering sustainable businesses with these women, holding their hands along the way. These inspiring women don't need a handout, they need a hand up. When you empower women, you recharge the world.